Thank you. Jaba yagize umusazi.
Ese ngiyago magageze.
Dore we ubukarita asigaga siko abantu batwa.
Twese twanageze bamaze gukora n'inama bamaze kubona nyine hari ibi filime. Na niyo time bamaze kuza.
What the fuck? Fita amafaranga ya tennis. Mwese nabishyura mukaba mumvuga neza murakwiye.
Thank you.